DJ once again. Bad boy killer, magically on the beat again. For you, mama, magic sings.
Hello, hello guys, ndabara mukije nizera ko mukomeye canke mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko muvyumva ni wa mwingime wanyu Joe ni imbere canke Jojo Love Nation kuri Imperio TV plus 257. Rero reka imbere ko tubabwira makuru yacu y'uyu munsi kuko ari makuru akaze cyane, bazinda basaba mwingime mwese mubanze mugire subscribe kuri channel ya Imperio TV kugira ngo mubandanye muba update ku biganiro byose bica kuri Imperio TV. Rero amakuru yacu y'uyu munsi twabazaniye na makuru y'umuririmbyi Double J Bad Boy Killer, tuvuze ngo nzoduga, ndibaza mwese muca mwumva ico tuba dushatse kuvuga. Rero ni indirimbo ya Double J yitwa Nzoduga yashize ku mugaragaro kuri uyu munsi. Iyo ndirimbo rero akaba ari indirimbo yakiriwe n'abantu benshi, bivanye n'uko abantu benshi bari bayishuhiye cyane, bari bifuza kuyumva, bari bifuza kuyibona. Rero abantu bakaba bayakiriye neza indirimbo, ubona yuko mu mwanya muto yo gusa ya ama views yaduga ku mwanya kuko abantu benshi bari bayishuruhe bari bifuza kuyibona. Akaba indirimbo rero iryoshye cyane, indirimbo yarijije abantu benshi, indirimbo ateka igongo abantu benshi, indirimbo umuntu wese yumva yo guma yisubiramo kuyumviriza bivanye n'uburyohe buri mw'iyo ndirimbo. Iyo ndirimbo rero Double J akaba yavuga ukuntu umuntu canke umusore canke umwana aba yaravuye ruguru aje kurondera ubuzima, hanyuma bikanka ruguru naho abavyeyi akaguma bibaza ngo umwana yararuse ubuzima. Nkuko murabizi ko wasize umuvyeyi ruguru waje kurondera ubuzima mu gisagara, baguma bibaza yuko wateye imbere, baguma bibaza yuko urukura bajyana ibintu, ntibibaze yuko mu gisagara byanse wiruguyerera mu ibarabara, wirugwa wiruka nkuko mubibona muri clip aho Kiriku yari kara struggling-a akiruka akaja mu buwoyi, akava mu buwoyi akaja kudandaza ivyema mu ibarabara, akava mu ibarabara akongera karara mu ibarabara. Rero ubwo nibwo buzima bwo mu gisagara. Akaba ari indirimbo rero yakoze ku bantu benshi cyane, ariko abantu benshi bakaguma bibaza ati kubera iki Kiriku atarenze muri iyo ndirimbo, kuko abantu benshi bari bitagize yuko na Kiriku aza kuririmba muri iyo ndirimbo. Rero twagonye amakomantari y'abantu benshi, abastar benshi bagenda batandukanye. Twabonye Kimoza, Obelix, Michu Miracle, umujournaliste muzi mwese, umuririmbyi Radijo, n'umukomedien akomeye ngaha mu gice cy'u Burundi ariwe Ismail Gasore. Twabonye amakomantari ya Stick, X Factor, El Pro, DJ Zenebino n'abandi benshi bagenda batandukanye. Mu gakomantari ya Emerson niyo komantari yashoboye gukora ku bantu benshi canke yatangaje abantu benshi, aho Emerson yavuga ngo iki nico gituma uri mu baririmbyi batatu basohora indirimbo kafata umwanya nkayumviriza, wandika neza amajambo meza, melodizo ni fire. Aho yaciye yerekana yacyashira ko tuye emoji tw'umuriro, yavuga ngo melody zone fire, ngo big up bro. Rero iyo akaba ari commentaire yatangaje abantu benshi, kandi yagiye abantu benshi mukaba musanzwe muzi ko umuririmbyi Emerson ari mu baririmbyi bandika neza, kandi rero rinza amwemera Double J sintu bisanzwe. Rero murabona yuko iyo ndirimbo ari indirimbo nziza, yanditswe neza, iririmbwe neza, melodi nayo imeze neza. Rero ni ukubishimira cyane Double J, tumwongera tumubwira ngo courage sana na big up sana, abandanye akora uko kugira ngo ateze umuziki ndundi imbere, nawe nyine abandanye yiteza imbere. Reka tubashimire mwebwe mwese mwakomara dukurikirana kuri Imperio TV, turabakunda cyane. Ciao ciao.